wewe una wangu nyumbani na mimi na wangu nyumbani. Chukiani ni kati yangu mimi na wewe. Chukiani ni kati yangu mimi na wewe. Nasema
do so then, do so, party till you lose control. When you do so far, five magazines if you do so.